aga dero nyende maroh no guys kan hukum mad iga na mon shware deka ese de gano tutoa iga ho ne nwegi escort nga amen when a big man anonga when a police body around when a big man anonga when they don't ever yeah no come mati ba here la he julo here ba he ga na mo gunga ba he ga na mo shwar amen no come e julo here they have all faded their way ni me mo shwar ba he ba nyere ba e mo onye hru biga zere na nuku oche ka nuku oba as a nuku mati. Amen. Emonye kuzure kuzure. Abaje ni la ba kwaria. Owo ni memo share. Amen. Abaje ni memo share. Me na ba kwaria. Maka ojile gene. Ojile ahia. Mbe iwere mmadu. Dokwe na 6 feet. Ba nko na edoganya kpomkwem. Ihe ni la ba kwaria. Ihe akwa ihe enwe ihe nile amana gene nchana na emeghị ihe onye ahụ ji were emegene were aba n'ili imekata oje mkpọrọ ego onwe ri a n'ime akpati ụmụ okorobịa nyekwuo ya imekata nwaa nwaa were ezigbo ego ọ bụrụ ya ka ha ga-abụ ya ha ga-edome na ụlọ n'ahụ ha ana onye obeshi onye nwe ozi agbanyụọ ala ahịa rekọdụ ya ma ugbo gara gịnị 50,000 ahụ amen ajọ omume mana ụmụ chineke na-amụta ihe na beria ihe ha na-eji abanili bụ gịnị ezi omume ọ bụ ezi omume ahụ ka chukwu na-elegara anya ọ bụ ya bụ ezi ụkpụrụ ahụ anyị na-atọrọ ndị ọzọ ọ bụ ezi mkpụrụ nke ezi omume ahụ bụ ihe a chọrọ na ndụ onye otu kristo na chukwu ga-ele anya hụ na ịtụkwasịrị obi n'eziokwu chukwu ga-ele anya hụ na okwe gị siri ike n'ebe ọ nọ n'eziokwu chukwu ga-ele anya hụ na ị nwere ndidi n'eziokwu chukwu ga-ele anya sị ma ncha gbọrọ ncha agbọ ị ga-akwụnyere chukwu chukwu ga-ele anya nke nna m bịa na ala eze ahụ kpatụrụ gị lere ibido nke ụwa amen. Praise the Lord. Ndị niile tupu elewezie ha were dịwazie ha gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị ya sị biko ka m jechiga aha azụ aha ga bia ha ya jụọ ka ibiri ebi ibi asị aha ka ibiri ebubele ya hụ ya sị akwa anyị na-ebe agaghị azụ ọ akwa jọstis akwa ibe nke nwee nkasi obi nke ihe a mere m mgbe a anyị nọ ebe a ụnụ ga-ahụ ụnụ gbafee nkwere ọka nkụ so ọwụ ụsọ ụnụ na ugwere otu ahụ mere medo obi na ọ ga-adịcha mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị
kwuri Chineke na ọ ga-akpọrọ taa onye nwe anyị anyị na-ekele gị maka ndụ nworu a biri tupu gị akpọrọ ya anyị na-arịọkwanụ gị ka itinye nne ndị nna anyị n'obi amara nke icheta n'otu ụbọchị na anyị ga-esi n'ụwa wee pụọ nwee ike iso nzọụkwụ nna anyị dị asọ bụ Virgin Maria n'iṅomiri ka ha raba ezi omume niile nke eji mara ndị nne ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-agbacha ọsọ ndụ anyị n'ụwa anyị eketa ṅụrụ ebi ebi n'igwe anyị arịọ gị dị nwelụ
na-ekele gị na-arịọzi gị Chineke kwụsị nneke ndara onye kpọọla mama anyị a Chukwuma Dịndị ka itinyezi udo n'ezinụlọ ahụ na-anụ nkasi obi Chukwuma Dịndị ka ha si otu a dịbụ onye nke ịbịakwute ha ka mana gị chie eze na ezinụlọ ahụ ka ọ ga-abụ na ịhụnanya gị ga-adịgide ruo mgbe emebi anyị arịọ gị onye nwanyị
kara anyị nyekwa ha mgbaghara ha mgbaghara ha na-agba anya niile gị dị ndụ na-achị ebe ebe
Father,
Okuta hwa nwa manye bo ihe ama Yunis Iwala onye anyị na elu gba na adighi ke ana don din so ni ke nke mo so o me go se no tindin so na kile kwa ngara ga o go si ebere ni ben ka o ke ya mai bo onye ji on ba pa onye akula ugo ji onye me ka na na kwa na ma onye bu ka no gba ka ugo en chatro ka chi na ke me ko je so na ko ba ko ke za ha bi bi
Pataga é feminino.
Vai dar amor.
De Mário, foi Belinho.
Mário.
Vamos, amanhã vamos se comer.
Parish Council Chairman of the Ramoboyana Nochitanya. Station Council. Only in the parish. Only in the station. Moboyana Nochitanya.
You can't have your house.
CMO session. Onye mo nna ya.
Umunfo. Jo kwana ya. Dear Lindo,
dear, I don't know.
We young way and Adam Wine. Who represent the Adam Wine?
But dear, let's hear of Parayan.
No, Obinuna to the humble family of late Mr. and Mrs. Obinuna Ewaso, was born little Miss Ihama Unisi Obinuna in the year 1944, as the last of three children. This gentle soul grew up under the guidance and fellowship of her parents in Umezala, Mbano, local government area of the state. Still very young, she was taught the Christian doctrine and values and was brought up in God-fearing manner. Her parents believed in gender equality, and this led to her enrollment in St. Stephen Primary School, Umo, death of her father. Funds were insufficient to further her education. Hence, this led her to start petty trading, which increased the income of the family and enabled her mother to provide for the family. At the right time, God sent a God-fearing and responsible man, Mr. Iwuala, who had been called Jeffrey, to be her husband. And this marriage was done. She called together her children and blessed them, and then gave up to the ghost. Adieu, my wife. Adieu, man of integrity. Mr. Iwuala, who had been called Jeffrey, for the family. Praise God.
I'm going to go to the house. ya la chineke nna izi na ọrụ si n'aka anyị chineke nna na-ele anya anya
Uwe Obasanjo was the president of this country. Everyone,
everyone,
bless a lion, one man, big one. I'm one man, I'm na. One and one, one, I don't want one, and the bless one, I become I didn't live with him, I live with
him.
Amen. But that's a year ago, I had to
do it.
But work, work,
work.
Okay. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Maybe a hand. Ever half of you, oh brother, I see them with them, then go to him. No, my education is all up. So, all advice me, but I know what it is. I'm making a little bit of a bridge. My nickname says, my nickname, I know. Okay, I got a hand, but I had his
own. But Doctor, see up for him.
I'm going to work. Full morning, I'm making a people tire metal. Yeah, we're not flash. You flash me when you show up, Messenger. You go full number. Full more flash, I had the second time. You put that down, you know, or you're a pro or more of this. Yeah, I do it. You go ahead, full number. This is a good idea. Share it out on everything you said here. That's making the plan in a dealer. I am a creep. That's a short toy. Now talk like a mother who fool here. You fool around and then arrest. Oh, yeah, where's the glory? One of my friends, Ogragamo Chaka Pinta, Nepeya, or I beggar. Yeah, I need to one pastor or mama. Then I will pastor, say pastor, let me go for business promotion and business success. Pastor, say I live here now without actually living here now. This man is living here now. Pastor, say, customers who. I don't know what you want. I'm going to go to the hospital.
Well, you know, when the girl, no, when you went to Canada, you know, the guy